mayelana noThando isikhona date yalo.
Kunothando esinalo luzoshaya mhla ka 17 okuyile lesonto lakusasa olushawa intsha yala emgambathi. Nokho ke akube khona uthando kuthiwa lo lwentsha iyodwa, kusuke kukhona nabazali bentsha nabagcotshwa bandawo kanjalo basuke bekhona ukulekelela lolu luthando njengokuba malishawa abadala naba nayentsha isuke ikhona futhi ishaya uthando kanye nabadala. Ke kunenye idate ke abayihlongozayo mhla ka 7 ka September kuba kuphinde kushaywe uthando ke oselinqunywa abadala ukuba lube khona futhi phakathi komuzi wasekulungeni. Kodwa ke kuzoncika ekuthenini ke lolu luthando lumamaphi, inkosi izobe imamaphi uma kuwukuthi kunokuba inkosi izobe iyenta abazwe mhlambe liyohoxa ngezizathu ezithile ngoba sonke siyobe sifanele ukuba la inkosi ikhona intabazwe.
Okay. Yeah. Hayi, siyabonga.
Ba.
Yeah.